patalo fa tu retno malo tetia ya fa fumaya o se isine yo vai ngai telefo mo le le cho sa bole ne foi oli tell it come on to tele atu to mai chao ala iti le ima tu sangar ma tu vai vai le mar mala ma ilenga ngana tu tala kilo kilo le minsta fiti le toi fa ti nol fa sala ngai le oti le motu ma ta long atu pelotum perfecta le awai do blacks mo africa sote o no manua ye fa fumaya I follow the line not out. Tell him. I got to tell him more. Or for ya ongalang olang ole All Blacks, Leon McDonald, who fa for set in on fama by Mali All Blacks. On the 15 inga, if I'm a tell you for Fang or Wallo Fatinung or Talon of politics, but for ya onga fa Lulu Scott Robertson. Is if I'm telling us to see our Fadia in a union of a penny sinner. Or tell him longer about Robertson, my McDonald, too long I latting out where you will fight to Vias or SSI. But we'll tell for Mali, ne. E ka ape. Ta whaari ai Robertson, sa whaise la telenoanga mai ai ama McDonald, o nolo whai a onga. E ese ese lava I o la manatu, ma o teo whai maali lia nei, e le ma whai ananga anu lua thatasi. O lea for fulanga le la kapia ni usila o whaate ia le lau tele, ai whato alima ta alonga whai tauri ai lalo le la te ta inga, ai ele ia tō whai lua masina. Lalu ana mata le pūringa fau, o le All Blacks. What I'm telling you now to make the lima to Sangamaru to a Matina or Onga, I know Malile or to Talabian Faria if I Onga. Malato to Yanikovic Mariva, Malitan or Tame Faru, Matamatai Television, Macy Device, Moata Lumo of Walla Sota Inga Lotele. Faya Onga to make young forward Faria Matunalua, but Faya Onga on a Mata, Walipa Tiala Ilitelea to the Matilasia Mala Mlama, Ilangana to Tala. Se tu langa I leva ai mumu I ai. I se sui suenga wa lo mi nei ar ofiso toiro ilonga a onga po le Education Review Office I le so. Ora si lia mare kwato le numero fa ia onga ino fuanga maati tiva. Wa la tu faalia. O le vaenga tele o la tu tumi kia onga ma wa la lo te faa tula ngana o ngana tu tanga. Ma I le faa tula ngana I te tau o nei ai le faa mue moe. Ora iso fa ia onga ta la tu faalia. O nei iso tamai kere ma faena tau te tala se foi upo tasi si lia mare faa. Pole lima opu. E tere atu kei mea nātou te wha'a re mata mata I te maiste, ma lele I keiti ofiso ta inga, ma tusi fai tau. Pasa tasi o fai a onga mōta mai ki fau e urufare a onga stai a longo ai re sua suenga, e luas furufate usanga onga luas e fai a onga. A ele iba ai mō mō se tūlanga pido sinu na mā walalo ua iai te maiti, ile ngangana teo tala. Zeiki fai a onga sai a ta ua, o te maiti e fai ngata teno na tau fai maa malama I me tala no iai, ma li tō fata sialo se fai upa tali atuain. Maa sa nia una leise maa malama I me fai atuai fai a onga, ma misili ai mani vai ngata ua, I te tonu opo tua onga. Ine si o sue ngana ofiso to ilo ilonga o onga o failo ai e valus pur pasene o tamaiti, e lima te usanga le maa tua, e lele leile ngana tu tala. Ai o se vai ngatele o se kulupo tamaiti, o lo ta kau mai ei tua, ma ua tili ai o na leanga, o nore koviti, sefuru, mariva. O le matanga aluenga fau o fawaina, o le matanga aluenga lo tu lafono po le Ministry of Regulation, o lo tu tongi ina na tangata fainga aluenga I tongi fatulanga I siria Marcella, o lima spuru afetala, I le teo sanga. I whai numero fau o whailoi nai, o le ai o nei fwoi, ina whawhainga roi ngai, le siria mariva se fulu o tangata. O rei tu tongi maurunga o whailoa I unaba, I le teo tino ngare whainga mano so whatasi, e tau fio fio to peso ona whaanua mata ngaro nga o man malo. Ma o so whai ar whainga mano te ruai nei, I le whawai no le ano no ai o ofisa. O le mata ngaro nga fau te te, I le tele o whiu ia inga wha ofisa. O lo va va ia le te iuro le pati ale actor David Seymour. E veo na mawhai o na ia pina wina lo na whaavai na o lea mata ngā ruenga I teimi o whiutana inga marifai ngā mālo so whatasi a o wha lumana I whai ngā palota. I whai nu merolo o mia le pati ale Greens ta mua mua po tia fwoere ro minga ale The Post o whai lo ai o le tatongi wha tulanga ina I le ofise se lau lima sifu wha afte lima se lau tala ni kausanga. Ma ua maa o lunga ma maa tulea, ma tutongi fatula ngā te ngata whai ngā loa ngā malo o ye nei, I le varus puru whaafi, varus e lau tāla ali te usanga. O isi tis te singa o forasti, ai le tāra sanga I fatula ngā nō le matanga lo ngā fō. E au fia le tō tonu o ofisa siri lo ngā lango e pirpria, e o atu lava le tonse lau, le mas puru wape tāla ali tongi le te usanga. Ari e le whai pule le Greens, Francisco Hernandez, O se whainga wha ole ole mare pe pelo lea ole whainga mālo so wha tarsi o tīga ai te ngata. Pea a tilo tiro I ere wha alo ona ua iai. I le tele o ngā ruanga o tipina isi vaenga o ne matanga ruenga. O matanga ruenga le ar malo. O le minsta o se pala, o stasio minsta ad pala mene fiti ua pisa pisa ila aiti o le toi awinato le fasta langa ilo ti. I se faa mui moenga, o le awinato e se la putai ngai tangate fela ua ia fua lau fasta aina fava o malo. I le fau ngai na o le motu e avema fitau la inga o la tau sori ngatu la pono. Ai o se manatu o fefilo I ele ngona mai tangata lau tele. O ofise fati no ale tu la fono I fiti ua fitoi. I le tomu faile po e vaina le sao sao ar fatu wina mani fau ngai no kua lau fasta aina. E pia ona awina di tono le tuno e faa la apura butonga faa vaa malo sori tu la pono. Ai ore tamakai ministao tamakai makina Linda Tapuia o tali tonu o le fasalanga ili oti o se fasasengi. E mafayo na ave mafofo e pui pui atanga talau kele. Ai le fari ai le failo inga wala faili poti la sona napi. E manao e vaa ai fasalanga ili oti o tue fatino e fitimo ila tue fela wa ia maenga tele o fala o fasaina. Wa mo mia e faya o se fa sengi tulu ai o fiti, wa fa a wawana fa a ngā o se taunu unga fi taula inga le o fuala au fa saina. Wa ye ta wai, o fiti maona tua o iwa faingo fia lavo na a fia. O fiti e a fia e se lau ni masfulu o tenu, wa fa saina ni toi fa atino ai o fa salanga ilo ti. Ai o fa alia no fiso ai a re tau o tangata maano a fa tansi, wa fa tu upula ia le au tasi more lau tele, I le ta a fia le o fa salanga ilo ti. Ma e ulava I le fa tu pro io la vuol tasor ta fio fa sala ngare oti a e lo fa nga ina lava se nu mer la tito tu no tu lo ai tu lo ma e fa pe o la fa se nie solinga tu la fondo e le o solo muri lava le presten or con calesio di gala donna roja we me can I fa no 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 tanga tole le por cana e sa ni pulenga fa ia ila tu lava ma ia fa tu ina frani fa ta va ina le missiona te ulo le pastica ile territorio frani O le te iulo le whainga malo New Caledonia na ngolango e le tuma o di Louise Mapo. Na e tau fia le vaso nei, e le missiona le komiti wha amin sta fono ta e ta e le Pasifika. Mai le malangatu le territory o lo teia PFV se inga talo efe ese ese inga mafrani. Na wha maoni e le fono le Pasifika is wha amtalanga e le structure wai. Ia le tolo po se ase singa pare mia mai le skuki fiti matonga. Ono se numero ni wha fita au le tusai marenga se senga mapolo tukolo. Mai te wina le whainga malo o New Caledonia. I se whātale tana o anga mana leitio ni se le pasika le asana nati. Ta whailo ai e Wamitan e whapea. O le ase e singa ta e tae matua I tāwo tele. Ai o tuwa ia whainga malo o frani I le pūlea wha malo sile ngā se senga e whāta unu wai ma ona lava mafo anga tonu. A dia le li silio St. Louis o le taunu wato le malanga I tāwo tele tulu ai I te tau. Ona te ta ia se sa ili linga e whātulanga ina mawalunga I se tūranga. E sa ili e se fufo o wha awa o tena inga I whāravalawe ro te tupu mai I Kanaki, New Caledonia. A mori mau la lata le presiden e wharani Manuel Macaron, ta a lato whālea, o lo lato tūleia le wha awa wino le fufanga. Ma ua whāwa ina se komiki more asistinga e ulamba I le toi wha awi mai tua o wha amarianga ama pou. O le sui o le malo o wharani le pasika Veronica Rojalakan, La ia longo foi le leitio di sila pasika o Paris e fai ar fai unga po ia unu fale le territori. E ulava e fa soina ma New Caledonia ia mata fai oi o ai inga fa kino fa va malom. E sa fa ingoa e wamitan le fa mtalanga aru jala can o le tala fenga iai. Ma ia ta ua o le fai nga malo New Caledonia sa unu vala a wina le mishona a le fono tai tai o le pasika. Ia tālo tālonga o ma ape le maftanga le ma le vāle o le whaia o ngolo Black Scott Robertson mo luna sui lango lango ia Leon MacDonald ai o sao Patrick Tuipolo tu ma Stephen Perfetto wale mwhai nei o na awa ia tūra malanga le o Black Africa Stilke o no manu o a fiai ai o se tālo le leila mo Ethan Dick Root ma Luke Jacobson lea o toi ato o tō le malo losi mo o awa ia tūra le aung o le loka ia sao Tuipolo tu ma le furupeti Perfetto sa misia tālong fai tēl di e lua tālo nei ar peori On the Manoa Sato Poya Afiai, Masui Tulanga, Yay Lord, Josh Lord, my Harry Plummer. But we're far well Naila on our Wayatu, your Lord, my Plummer, Ile Malanga Tamino, no blacks, Africa, okay. Montalonga Lua, my Spring Box, it's Johannesburg, it has a star of Afafo, Yamanitalonga, the Vasa, so I Cape Town. On the Poya Crute, my name's forward to Jacobson, I'm here, Talonga Sasaina, Argentina, and Fayonga Vasa, Okilani, I will feel for you, Nelly Tosin Moreno, Awe Malanga. Africa. So, on the Aula Little Blacks, who are Philly Philly Nang, Safo Omuan, Cody Taylor, George Bell, Ethan DeGroote, Carol Lomax, Fleet Johnny Well, Pasilio Tossi, Ofa Junga Fassi, Damiti Williams, Scott Barrett, Tupo Ba, Josh Lord, Sam Derry, Ethan de Blackadder, Sam Kane, Tommy Penny Finau, Luca Jacobson, Dalton Papali, Adi Silvia, Mawalas Sikiki, O Malaysia Vang, O Noah Hotham, TJ Perenara, Kotex Ratima, Barton Parrott, Damon McKenzie, Jody Barrett, David Havili, Rieko Ioane, Anton Leonard Brown, Bill Proctor, Caleb Clark, Will Jordan, Robin Love, Sable Reese, Mark Delia, Harry Plummer. On the wing of the Black Series, where you're talking, or you might come more out with all the fossils in the air, all the more business of it to the sea. In this time, this salon, I don't think I lost Angeles, the American, the Rothman, the football. On the come to Alamata in a Ferrani and Tony DuPont, I have to hear a look at the feet of Ferrani, the man who had been all right, the Olympic, I perished the Rene. Oh, yes, I told her more if I told you in the feet, it is showing up in all room. Il out of your feet to Ali, all black seven, Sally, yes, if it's too full, yes, in lane, and for you to swear, it's all about the Talonga. Well, now the hour to my tie, the Laura out on the real and you do the feet to, a yellow vine on the my tie, a yellow lane. So I'm not for the man who malo, the penny, all room, all in peck. So I finally a reason of my talalista. Oh, yeah, my issue, Tom, my little black, I found a false sign. I don't fight out in a little bit of feet, you know, in back in Los Angeles. But I fight, I for sure, to Yatu. Well, my 11 follow killer for ya own, I look a bit of feet, you know, in Sheila, Tomasi, Tama, Sama, Ilona Manao, in all blacks, in Hawaii, you easy for Toxina, Ilona Manao, you look a bit, to your feet. Tell an al neoli, Manuela, you know, and a lady, so if we are.